Ariko yine havugwa byinshi kuri we ariko arubatse afise umugabo afise n'abana babiri none hari kibazo cadutse cavuzwe kuri Queen sinzi ko nawe yoba yaracumvise kiko kiravuga yuko Queen ashura kwakoresha imiti ubwiwe ndashobora kukimubaza agashobora kugice yishuye kandi nizera ko sije ndakimubajije ico kibazo gusa arashobora ko yaravyumvise nawe nyene biriko birasirikira mu gisagara ca Bujumbura reka tumubaze ico kibazo Queen mbega ibintu byo byaravuzwe yuko wewe wicandaga umuti kugira ngo ukundwe n'abagabo nyene b'abanyamahanga bafise inoti bimeze gute bo bakuba kubeshera canke ufise igikundira
urakoze cyane Chris numva n'ico kibazo kitengeje cyane gose umuti niki cyoje kibazo naje ndakubajije yego nabyumvise birasirikira mu bakobwa benshi ariko byashada kubwira